Igice cicenda ha kwihana kogo barondera kwikiza ha kwihana kogo barondera kwikiza satani igihe yarari mwinjuru ha kwihana yarondeye kwikiza yakoze iyo bwaba igihe cyacari cyamujemo nkuko twabibonye mu gihe imana yaba iriko iramuhanura wewe yaciye agenda gukora propaganda mu bandi ba marayika ababwira yuko imana irenganya yarondeye uburyo yo kwigwanira birangira yirukanywe mu byicaro yarari mu bwami bw'ijuru ati burigwa hano kwisi Adamu na Eva bamaze gucumura bakabona bambaye ubusa ntabwo barondeye gukira barondeye uburyo bohunga Imana bagiye kwambara ibibabi by'ibiti kugira ngo bashobore kwikiza ubwabo Adamu barahunze Imana umuremyi wabo bamufashe nk'umwicanyi umuntu azi kurimbura gusa ariko atazi gukiza nkuko Imana yari yarabikoze kuri rusufera kahakumva yakoresheje utwigoro kwa kino kiremwa muntu cya mbere kugira ngo kino kiremwa muntu gikire nkuko twabibonye Imana yatanze isezerano ryo gucungurwa biciye mu mwagazi w'intama yabajwe kugira ngo bana babyeyi bacu ba mbere baronke ibyambagwa bivuye mu mwagazi w'intama itanguriro igice cya gatatu ku murongo waho wa 15 kumanuka Kayini nkuko itanguriro igice cya 14 habitwereka Kayini igihe yarahebye kugwa mu cyaha ubwa mbere cyo gutumvirwa n'Imana yararondeye ukundi kuntu yobigira Satani yifatira umutima wiwe kwa mutima waranze uno mumarayika waguye niwo yama ashira mu bantu gushika no mu gihe cya none uyu mutima nkuko itanguriro igice cya kane habitwereka yawukomeje kuwushyira muri uno mugabo Kayini Kayini hakwihana arondera uburyo yica mwene wabo ku gishari hakwihana kandi yahisemo gucika inyerezi no kwangara agenda kuvamo ihanga rikomeye rigwanya Imana mugenzi mbega wewe nawe mu gihe turiko turiga kino cigwa ca bano bantu hakwihana ngo bagaruke mu nzira y'ukuri bahise kuyiheba igihe ubutumwa buriko buravugwa kumbure nawe ni wowe uri muri aba hakwihana barondera kwigwanira babandi badutuka ngo mwebwe mwigisha ubutumwa butari bwo mwebwe mwigisha ubutumwa bwataye igihe murabesha murakabya muratukana hamwe n'ibindi hakwihana wewe ufata ute mbega iyo wihanye uhora ufata buno butumwa bwacu ukabukwiza kuri bagenzi bawe kugira ngo ubutumwa bugushikire nuko haba habonetse abitanga bakemera gucika ibikoresho bya Kristo kugira ngo abone ubutumwa bugushikire nawe uhora wemera buno butumwa ukihana cyane ucika igipinga ukabupinza hakwihana wifata gute bano bantu turiko turavuga bobo barondeye kwigwanira barondeye kwigwanako bafata urukundo rw'Imana nta hari ikintu kiba kije kubica abantu bo mu gihe kibabeli mwibuke nibo turiko itanguro igice cya 11 nabo hakwihana barondeye ubundi buryo bwo kwigwanira ikintu gikomeye cyatumye bubaka umunara wa Babeli nk'uko nari nababwiye mu cikwa giherutse nyuma y'uko nzobigarukako cyari iki bamwe ntibemera Imana bari bazi yuko umwuzure wabaye uvuye kwihindagurika ry'ibihe maze biriceka bimaze kwiceka haba umwuzure muri ubwo buryo bakiyumvira yuko hazoza ubundi mwuzure muri ubwo buryo bagira ishaka ryo kubaka umunara ngo mu gihe uwundi mwuzure uzoza bazoce barondera kurira hejuru bagende muri uwo mwuzure. Ibi ndababwire, ibi rero ubicigwa ahantu kigeze birakwiye yuko tuza turakizana neza mwa kino gihe cacu. Urabona impamvu turima ntitwimbure, ntabwo imvura igwa nabi, ntabwo hatera zino ndwara, impamvu ibihugu biguma bigwara n'ibindi, ntabwo ibitoro bibura, impamvu n'ibindi bibazo byose biba, ni kubera yuko abantu banse kumvira imburi y'Imana ngo binjire mu nkuge. Nibuke yuko inkuge abantu bagomba kwinjiramo ni Yesu Kristo. Abantu benshi ku isi bagenda baririmba Yesu, 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 ariko bagahakana ubushobozi bwabo. Mu yandi majambo, ntibigeze binjira mu nkuge. Yesu yemeza neza abicishije mu musabyi wiwe Pawulo hariya mu Baroma igice cy'umunani yuko abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Baba bari byaremwe bishasha, baba bitondera amategeko y'Imana. Abantu benshi mwa kino gihe bibereye mu busambanyi, mu burozi, mu bwicanyi, muri za politike zo kwicana, muri za politike zo kugirirwa nabi, kunyaga abantu, hamwe n'ibindi bibi byinshi nibyo bibereyemo. Muri ubwo buryo bobo bagacabesha ngo bari kuri Yesu Kristo, ibyo byose bari kubarabikora ntiyari majambo n'inko gutuka ikimaze cya Yesu Kristo ko atacyo kimaze. Kumbure bari mu wundi Kristo, bobo bitwa Kristo batabizi, tuzobiraba mu cigwa kizokurikira. Bano bantu rero ha kwiyumvira ku ngorane nyine bafise, biyumvire ku catumye umwuzuruza, biyumvire yuko umwuzure wapfuye kwihindagurika ry'ibihe. Mwa kino gihe abantu bo mwa kino gihe nabo nyine ha kwiyumvira ku kintu gituma bino bibazo byose biba ngo batahure yuko ari icaha, hama bafata ingingo yo kwihana. Bagenzi barondera uburyo bohangana n'ihindagurika ry'ibidukikije, bazi neza yuko ibibazo bihanze isi byose nk'uko abahinga babyerekana yuko biva ku ihindagurika ry'ibihe. Nyamara bagenzi ntago ariho biva, byose ntago ariho biva, biva ku kuntu ab'isi baretse kugendera ku mategeko y'Imana. Biva bano bantu bo mu gihe cy'umwuzure hakwiyumvira icyatumye. Bagenzi turi kwiga icigwa kitubwira ngo nyereka inzira y'ukuri, mugenzi ndi kukwereka inzira y'ukuri ukwiye kugana. Ushaka ubukiriro emera kugendera ku by'Imana yihanikirije. Abantu bo mu gihe cy'umwuzure bamwe barahakanye yuko hari Imana, biyumvira yuko umwuzure woba waravuye kwihindagurika ry'ibihe nk'uko amanama menshi yo mwa kino gihe yo ku isi ariko arakorana, yiyumvira yuko ibibazo byo ku isi bizotorwa umuti hatorewe biciye mu kubungabunga ibidukikije no guhangana naryo hindagurika ry'ibihe ritera ryiyongera ku isi. Kumbure abantu bo mu gihe cy'umwuzure baciye barondera kubaka umunara w'ibabeli. Abo mwa kino gihe nabo mbega bariko barondera iki? Kumbure nk'uko twabibonye mu cigwa giherutse, abantu bo mu gihe cy'ibabeli bari bagize, bari bafise, hari hari mu wundi mugwi. Uwundi mugwi nawo ni umugwi w'Abanimurodi. Uno mugwi w'Abanimurodi bobo baremera yuko hari ikindi kiremwa gihambaye catumye umwuzure uba, maze aba bantu bakiyumvira yuko ubwabo nabo bashobora kuja hejuru y'ico kiremwa aba rero nibo bavuga ry'amajambo ngo izina ryacu ribe rurangiranwa bari bifuza yuko abantu babashyira hamwe maze bakabumvira tubiraje mwa kino gihe naho hariho ino migwi ibiri nyene mwino migwi irondera kwishyira hamwe hari umugwi w'abahinga n'abanyepolitiki bano bariko barahangana n'ibibazo kugira ngo batorere umuti ingorane z'ubuzima buzinge ziri guhanga abene gihugu barongoye ariko kandi hariho n'ubundi mugwi yo mu bya kiyobokamana nawe ushaka kwishyira hejuru ngo winganye n'Imana ufise umubumbe w'amategeko washizeho asubirira ay'Imana yashizeho hamwe abantu bose boyumvira boba bashizwe hejuru izina ryabo akaba ariryo ririmbwa mu gishingo cy'uko hagombwa gushigwa izina ry'Imana hejuru ndashaka mugenzi bino bintu bitahure neza inkomoko y'ibintu byose biriko biraba yatanguye kera yezaburi yavuze ngo nta gishasha kwino si hejuru usibye gusa yuko twebwe ubu turi kuri finale ibintu biri gusozwa abantu bagomba kwitegura bagahagarara mu nzira y'ukuri tukitegura gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza mugenzi ndaguhamagarira uno munsi gutahura kino kintu kidasanzwe mbega wewe hakwihana ngo uhagarare neza mu nzira y'ukuri ubwo nturi kurondera kwivamwo wiruka hakwihana mu gihe abantu bariko barahamagarirwa kwitondera amategeko y'Imana ino migwi yiciyemo ku bintu umugwa wa protestanti gito bobo bigisha yuko amategeko y'Imana yakuweho maze uwundi mugwi nawo ukigisha amategeko yiyitirira ngo n'amategeko y'Imana ariko akaba ari aya yashyizweho n'abantu nkuko twabibonye mwa kino cigwa Nimurodi n'abamukomotse ko na nuno munsi babandanya kwiyitwa b'Imana kumbure mu cigwa cacu kizokurikira tuzoshobora kudoma urutoke neza ino migwi tuyivuge neza iyo ariyo kugira ngo ushobore kwitahura neza kugira ngo mugenzi niba uri muri iyo migwi ufate ingingo yo gusokora uzuhagarare mu nzira y'ukuri bano bantu mu kurondera kwabo kwishyira hejuru baba bashaka gushira neza mu ngiro icyumviro cya Satani yahoranye uhereye mu ntango ziwe muri Yesaya igice cya igice cya 14 umurongo wa 14 ngo nzoduga ngende nshikire intebe y'Uhoraho iki nico kintu barondera ingoma ya Nimurodi n'ubu icahanganye Nimurodi yabaye cihabugabo gihambaye ku isi n'umwami wa Nimurodi n'umwami wa Babuloni wa mbere kandi Babuloni yamukomotse ko na nuno munsi iracaha genzi mu cigwa kizokurikira tuzoshobora kuraba ukuntu ino migwi nyezina neza iyariyo mwisho gituma mugenzi tuguhamagarira gukora abone cyangwa subscribe niba utarabikora kugira ngo bize bikorohere gukurikirana icigwa kindi kizoba kivuga ngo Die Disoreye ikimana zuba hamwe na nyina wacu abenshi bitwa mwa kino gihe ngo nyina w'Imana tubibagire gukwiragiza buno butumwa kuri bagenzi bawe kugira ngo ubahe ko nabo bashobore kumenya buno butumwa budasanzwe buduhamagarira guhagarara mu nzira y'ukuri tudahugumba hari impamvu imwe rudende ituma tubibutsa gukora abone canke subscribe kubera yuko YouTube ihamwe na Facebook iyo wakoze abone mu kirundi babyitwa ngo uguhora ukurikira ni kuvuga ngo iyo icigwa gishasha kije YouTube cyangwa Facebook ikikuru gikira ubutumwa bitwa notification bukumenyesha yuko ikindi cyigwa cyagiyeho bigaca bikorohera kukibona ikindi naco YouTube cyangwa Facebook algoritme yabo icikora icifata icigwa cyaje amapaje cyanye amapublikasi ibyamenyeshejwe byaje amapaje cyanye amashene wakoze ukurikirana gusa wemeje yuko uzozura kurikirana bakabikuzanira muri page da kiri yawe ugacutura bironka bitakugoye utarinda kugenda kurondera mu makuru kwe canke ngo nuko abandi bazi kuyifataca canke ahantu ahubwo wewe ucuci iki gikoresho cya Kristo cyo kuza urafasha n'abandi kubipataca mbere ufise abagenzi bawe kugira ngo nabo biborohere ukwiye kubasaba ngo ucukora abone kugira ngo bashobore nabo kwaba bakurikirana buno butumwa budasanzwe mugenzi nagana kubwira niba hari ikintu giteye ubwoba nuko abantu benshi mu by'ukuri batabona ahantu isi iri kiyerekeza baramaze kuva mu nzira y'ukuri kandi abenshi binjira mu mashengero ni wewe nanjye Imana yifuza yuko twitegurira umuzo wiwuhambaye kandi ni na wewe hamwe nanjye yifuza yuko tubikoresha ibyasanzwe byayo kugira ngo duhamagarire abantu bazimiye mu nzira y'ukuri yo ku murongo iki gihe ntabwo ari igihe cyo gukira ni igihe cyo kwidebereza gusa cyo kwinezereza mu by'isi ahubwo ni igihe cyo kubona yuko turi mu gihe cy'iherezo tukegurira imitima yacu Kristo tukemera igikuru kikaba Yesu kiganza ubuzima bwacu tukemera tugacika ibikoresho bya Kristo ni igihe cyo kunezezwa n'ubutumwa bwiza ni igihe cyo kwanditsa mu bwenge bwacu amajambo y'Imana yatubwiye ni igihe cyo kwigira kuri kahise kugira ngo tumenye uko tugenda Yesu akugire neza aguhe umugisha aguhe kwama umwizeye ibihe byose nange nk'umusabyi uhoraho ndagusengera kugira ngo ukwizera kwawe ntiguhere ariko nuwamara kugira umutima umeze nk'uko Kristo agomba uze ucike igikoresho cya Kristo mu kumugarukanira intama zazimiye ngo zigaruke kuri we mu gihe twerekeza mu bwami bw'Imana nawe uzobe ubazobana natwe mu kumusanganira twigire iwacu ibudapfa ibuzira herezo Yesu aguhe umugisha cyane inzira y'ukuri.
Intambara ikomeye igiye kwitara.